look, listen, and decide.
Pina ba re binang hona jwale e re bonang.
Look, listen, and decide.
Re ka e shapela matsoho ba re dumela.